ya mafuna ndugulandreni ya bale ndalo ngo kuliko somene tili ntawi noso imene ya mbuya tukumena ntima kuti tingaipitilize nkani yathu imene ambuya matigaira dzulo imene majuka ubuku la Heberi chapter 9 verse 27 imene mawu amafoto kuzona kuti popeza kuti kwaikika kwa munthu kwa anthu kufaka modzi ndiyo parafa pompo chiweru zero ndiye timalimbikitsana ndithu kunena kuti kuzereko ndithu uthenga wabwino ndi zinthu zovuta chimene ndi life and died kunena kuti no ngati takhala talephera kukhulupirira Yesu ndiye kuti no cholowa chathu ndi gehena moto osatha ngati akhulupirira Yesu ndiye kuti asemphana nawo ndasemphana nayo gehena andi ngonena kuti pa dziko pano anthu otumikira ngambiri ametwalikira uthenga ngambiri andi ametchedwa atsogoleri ngambiri koma nkhani chokuti kuti anthu ameti kuwatsogolera tikuwatengera kuti kuti anthu tikuwatengera kwa Yesu anthu tikuwatengera kuti ngona tikuwatengera kwa Satana tikuwatengera kuti chifukwa chopsa kwambiri nchoti palibe mpingo umene udzalemba kuti mpingo uno ngwa Satana palibe mpingo umene udzalemba kuti mpingo uno ndiwakutiwa kuti aliyense amalembapo dzina labwino chifukwa chake angakhala anthu ame amapanga za using'anga amadziwona kuti nokuli dzina limene ndi dzina limene ndi ulamuliro kumwamba komanso dziko losala pansi dzina loposa maina onse dzina limene apatsidwa mphamvu yakuchiritsa dzina limene apatsidwa mphamvu yakumasula dzina limene apatsidwa mphamvu kuti no munthu atakanali pa dzina limeneli adzapulumuka ndilo dzina la Yesu anthuwo akuza kukhala ndi dzina lawo ndi ganizani akuza kukhala dzina lawo Gilibati akuza kukhala dzina lawo Richard koma amalisintha ndikulembapo fidi za gonja ndikulembapo ine zotheka ndikulembapo zambiri mbiri amale amasintha maina akulemba chidzina chachocho chikulu chopsa komanso kujambulapo zinthu zopsa cholinga kuti mwina poona dzinalo kutalika kapena dzinalo maopsedwa yake mamvekedwa yake mukhale mukhale ngati muli mumphamvu mudzinamo koma mafuna ndi ulule lero monga ma Mulungu akulika poera kuna kuti palibe dzina lina limene anthu akhoza kumasulidwa nalo limene anthu akhoza kupulumutsidwa nalo limene anthu akhoza kulandira nalo moyo ndi dzina lokhalo la Yesu Khristu kutiko dzina la mpingo siri kukwanira kuti lingapulumutse anthu maudindo sakukwanira kuti angapulumutse anthu ngonona kuti no nkhani yakulu kwambiri ndiona kuti no dzina la Yesu Khristu ndiye Paulo atinamvumbulukira chimene chiona kuti no Paulo alalikira Yesu yekhayekha mwanjira ina Paulo amaonetsera Yesu muzili zonse zimene amalankhula chifukwa yake amafora kuzionera kuti talola ife kukhala dzitsiru talola kuoneka ife opusa kukhala dzitsiru dzionetsedwa munsewu kale kale amati akagwira akaidi ameenda nawo munsewu atamvula atamanga kumanja kumbuyo kwamanga magoli nkumaenda nawo anthu nkumaonelera ine nkumaseka ndipo wala mafora kuzionera kuti talola ife kukhala dzitsiru dzikukhala zinthu zosewerezesa dziko lapansi anthu kumati seka anthu kumati nena anthu kumati nyodola zilibe kanthu tinyodoledwe koma tili ndi Yesu ndikwabwino kukhala munthu ene kopepera koma uli ndi Yesu Khristu chifukwa tino madolo eneni adzaoneka moyo nowugata angoonana kuti nokuti kuti madolo adzaenda bwanji ochenjera ndi munthu wokhulupirira ambuye ochenjera ndi amene amanga nyumba yake pa thanthwe monga mawu Mulungu akulankhula ndiye timafuna ndithu tikhaleso ndithu tikuona mawu amene amafulusona kuti kwakika kwa munthu kufa kamodzi ndipo adafa pompo chiweru ziro ngonona kuti no tindipemphere ambuye mukweseke mutamandike Mulungu wamphamvu zonse sikomwe chifukwa ti ambuye mwambo lankhula nafe dzulo lija komanso ofikiranso lero sikomwe chifukwa china chilichonse chimene mukuchulula tisoti ambuye mwinazo solero palibe amana kumana nanu palibe amana abwera ambuye kukumana ndinu nakhala chimodzimodzi mutaguma na ndo dwala ambuya na chilitsidwa mutaguma na ndo saende amafubo opindika mafupa anaunguka mudzina la Ambuye mutaguma na nda kufarelenga chitanda anthu kubera naye unyamata wa kunai numankana naye kumanda anthu nkumaimba tinaone inu Mulungu mulepheretsa maliro angakhala Ambuye iwa mana kuzikota akalankhula kumanda akachikena akalalikiraso awakalalikira kumanda dzinakanike fotonoti inuyo anakumana ndinuyo Mulungu wa moyo kuti kukumana ndinuyo munthu wakufa Ambuye ndilake imene amapeza so moyo ndikupemphera mudzina la Yesu kuti Ambuye mulamutilankhule mulankhule kwa abale mulankhule kwa alongo ndipo ndikudziweni mudzalankhula nawo kwa chabe kuma Mulungu mudzapatsa moyo ndipo iwo foga mudzapatsa mphamvu amene samadziwa amene amangoenda mwachipembedzo pembedzo kumati zimene upanga zinzeni zeni Mulungu ndiye omwe afotokozera choona kuti achite pokhala kuti unakali ndi moyo chifoti nomwe angulo rino kumanda kulibe kulembekeza Mulungu kumati ndi moyo anakotekera kuti akhuza kusintha lero atamva ndikuyamba somwa tsopano ndikupemphera mudzina la Yesu amen. Ya ma Mulungu afora kuzionera kuti no kwaikika kwa anthu kufa kamodzi ndipo atafa kumphosho weruziro nkhani yovuta kwambiri kuona kuti no anthu pokhala pa dziko lapansi pali mabodzi ambiri amayana atuluka ku dziko kuona kuti no mukapanga izi mukalemba rest in peace mukalemba zosiyanasiyana we miss you zoona kuti no why you go so soon zoona kuti no kuonetsa ndithu wina akamwalira one kotchuka kuimba nyimbo alizimbezo zompanga zopanga ditiketi kupanga tribute ari ka munthu amene anamwalira ayo kangati kuno kangati kumpekera ka nyimbo olomota panga zonse zongone sinzi masintha ka anthu pamaso pa adati Mulungu akufuna ndithu munthu ali moyo ukanali mthupi upange chisankho chokhulupirira Mulungu kati dzitavuta pathupi kuti uli pa dziko pano ngono nakuzo kuti no walephera pakuwachoka pa dziko pano utagonjetsedwa wachoka pa dziko pano zitakuvuta uchikhoza kuvuta na mai muli mai wa mfano zilibe kanthu tiamika Ambuye chifukwa cha informu tiamika Ambuye chifukwa changu chimene mumachita kuma changu chopanda Yesu izikuti kugahena tiamika Ambuye abusa kuti no munapita sukulu zili bwino kwambiri muli ndi bufukesi yokongola maisha ina sabato yanu komaso jacket yanu yabwino anthu amakusinthirani mogulani masuti tiamika Ambuye fwa zimene ziko ma jacket sikupanga munthu kulifai kuti akalo fuma Mulungu olotai ngono na kuti tiamika so Ambuye fo cha chinyamatatu matimbira bwino prezitimu mameta mametedwe anu mavala mavedwe anu masiketi amwamba kusidira zona kuti no zoti no kupita kunsika kwapeza dzova dziradzira likulibe munagula dzimene dzidzi ndikumabola madzati mbira makibhoti mati vinila zabwino kwambiri Ambuye alemekezeke futi ngono kuti muchita mawu kuti nongokana Mulungu chifoti nokukana Ambuye Yesu siri mankana ndi dzigongono ngata kuna mbiziro fiti kumati kana Yesu muzinchito zathu kuti kuungana Ambuye ndithu mudzingowerenga mwa Mulungu ane manyo buku ya moyo wanu kuti kodi zimene mwa Mulungu akukamba ndi zimene ndikuchita dzugwirizana chifoti pa dziko pano chipembedzo chinampanga munthu kumukuti ndine Khristu koma moyo wokhala wa munthu ndikumakhala moyo wa dziko lapansi ndipo pafuru zoona kuti no ubwenzi wa dziko lapansi uludani ndi Mulungu. Haleluya. Chimana ndo zichonona kuti no munthu amenali akazigika mu zinthu za dziko lapasi citizen wa dziko pano ngonona kuti no akamamva za Mulungu amachita nazo manda akamana kuti Mulungu akubodza kuti dziko lapasi amachita nazo manda koma munthu amana khulupirira Yesu bwenzi la Mulungu amakhala ndi mkhumbo lofuna kumva kuti Mulungu pokhala bwenzi langa afuna mpange chani pokhala ifeta khulupirira ndimana kuti timakhala mmoyo omafusafusa kodi Mulungu afuna nkhale bwanji pokhala ndine munthu wokwatira ndakazanga Mulungu afuna nkhale bwanji ndamunanga zimayi kuti ndo wake akwene amvere mamuna wake muzinthu zonse mamuna akwene ankonde mkazi wake ndipo musankonde mkazi wanu tsiku loti mumangitsa ukwatiroka pena mukusangalira ukwatiroka ndi kumakitsana kuti anthu akufupeni ngati alikitsa apitilire ngati chili chikondi chipitilire munthandize mzimayiyo kakuphika kakugwira ntchito muzithandizana ukhala ndinu thupi limodzi osachita naye manyazi mwikende pa profailo osangojambula chinyanja uchika pa profailo kujambula chimphaka kujambula chisabato kujambula china chake ungojambula chiphiri basi uchika mujambula chichali nkuchika bwanji osamwe kokondedwa anu nkuchikuopa kuti anthu amene mafuna aja akadzaona kuti akazanu ndi awa simudzafusiraso utambwali kulankhula kwina ndiye mafuna furuzi onea kuti anena kuti chani ngoonena kuti waito kwa muntu kufaga moti njibada fabompo shuwe ruziru ngati feyo ngono na kutino sitikala ndintawe ya uzana mawa mulungu mwambe mvembe uzana feyo shuchaba ntima pa mulungu wina afune atenge asajitenge kumefeti mfoto kuzere ngono na kutino ndufani kuzana ama inda abambu na kutu kuseli siku sintazindu kukambia kungunzu kumane na muntu meseje osa muza live suma sintazindu kuma kumfoto kuzera mwambe mvembe baiba furuzo na ujitu zilojo mvega chipo usajukondi chobisika kutako muntu akadzamwa lila inundi numboni tala ntipite ni kumene tina gawana kongobi muntu akadzamwa lila tala ntianga nini ngono yudu muntu uja akakaya mbogus ama pinira kutumu kuzo muza udu uje ngono na kutino kumeno kupita kufisilipita na kupita weka ngono na kutino kumeno kupita kukasintiza kutisa kuti kendo lijaru usabangesu ulabi kutako simunga muze mwangene maswa waga mwane kwa risa angate guleso mwagudu waga mwane kwa risa angamwe kama alage mwankula nae kumasanga angkuleso mwina kudi mwina ni nae watabu mwumajeza nae mwodi yage mwini nao mwapiki chia mwini nao kwa umasimu ngajeza na yesu kati mwina fwori mwuforo kwa zile mwamwe mwemwe mwumuzali ndi moyo kutia kwa fia zirumi kwa kori tukwala tukusufina tukutulima grosi ana siyana kutia kwa antulisa angwa siya divina dasi magula medi masongana umangwa uza antu zona kudi mwungwa kudali tani zimene mulungu sana langule kuma kufuna wambe tsando kugoma ndifani kuzana ndo amene wajati dandaula kwambiri kutsogolo kumene jani kumene akulowera ngati ambuya atatenga atsada ndaula kwambiri nakuti no bwanje abusaja sana ndiforokozere ndimwai wokulu kwambiri munthu mabezeka kuti apezeka mkulu mwanu kumadzaone kumadzakhala nawo mapemphero muzeni chilunga mucha mulungu achitenge kapena asachitenge mulungu amana mulenga ndamene wokutumani kuti no mukamuuze ndi mulungu amamuuze Yeremia kuti ndakutuma kukhala mneneri ndipo iwe ukadzudzule anthuwa ndipo usakaope nkhope zawo anthu amene wanguchimwa mulungu amene wantuma Yeremia akuadziwa anthu amene akauzidwa kutengawo inewo kukhala azitumikira mulungu tentauze na anthuwa mawa mulungu moona mtima haleluya chifoti ngono na kutino kutile kutikachuka padziko pano kulibeso bwalo lina limeridza kakhale kuyembekezera kudikilo na kuti ndidakhala panopo iliponso nthawi rimwe tikuonzaso zinthu pano zotsalira timwe titsuke zotsalira palibe ngono tikachuka panopo tachoka basi kutile kwa mulungu anapanga choncho basi nodino kudziko lapansi ndi kumene ndithu kuli business kuti amene afuna kukwera satana akwere afuna kukwera mulungu akwere ndiye kufuna melu chitika ndono ya kutino anthu ambiri amayitire pachipembe ito tumuona kari tafika mukadzaona ngozi ya utino anthu anakwera lole ndiye ngozi yachitika kapena brake driver namanga brake mwadzidzidzi chomwe chimachitika nchakuti anthu amana khala mphepete mwalole mukunimvetsa amene munapita ku trip galimuti kamathamanga mara driver ibwereleso mpoma bampu baja a driver dzokukoma ndi galimuti ja imamadzamanga brake azozota anthu onse anakhala mbali amagwa pansi akagwa pansi amamenyetseka ndungu wena kukomoka ena nkufulala kumene ndipo amana kugwira chibampara amana kugwira chihangala chija kumbuyo kwa galimoto kuchichamene chimaima kumbuyo kwa galimoto ena amagwira chimene chija amene ajama mmenya chimene chija chimanu wao kukubwa nmole momo nkukomoka ena mwina kufa kumene kuma anto ugwira kudzata ndiza ngozi kutada pulumuti anto ama zango rola anto amena kugwira kunja kwa galimoto zokuti nkati mumulena amene amenyetseka ndipo agwafulala nkati mwafulala kwambiri anto hawao wadza promoter anthu wasadziwa zimene izo zikuchitika masiku ano kuna kuti anthu amene ali mu charity amaona ngati zathu zili bwino mukuti anthu akamala nkhula mate bola awamapita ku charity bola awamapita kupemphera bola amathani akamapita ndakaza kupemphera bola amapita ndamuna kupemphera bola amapita ndanawo kupemphera koma nkhani njakuti akafunana kuti aweruze amaweruza anthu amene ali kunjo awangoledzera awanga fodi awanga kuti akuti wangu ama pa ama ba kuma mafuanda nkono ya kuti anthu ambiri amene tili ndi mavuto nda anthu amene tili nchalichi chifuda anthu tilingata anthu amene tagwa mulole amene anthu odzati tandiza sakuyanga na ifeyo akuyanga na anthu amene ali kunja amene sapezeka nchalichi kuti anthu awande kuti akafa ndi wakujona nongeko lero anthu amali kunja maupa kwa mbiri uchita machimo koma anthu amene timatiche kukhulupirira ndi anthu amene uyira yisembwere kwa mbiri chifoti anthu ambiri mabwala mbiri anasokonekera chifoti malo amene pali ndima pamene mwanjira ine siwalalikidwa chionani amambirira abusa awo kumanyenga bombo amambirira aneneliwo kumanyenga azimai amambirira ana presidimu kumanyenga ana presidimu okoka mimba atotsatotsaso alibe nazo akadafika kuti afuna anwana kumadza kufuritsa rumika mulungu kuti ndikupiri mukati pemberere mulisalire kudya munene ka mufuna zingati tikupatseni chiombolo munene feyo tipange tiwinde muwindatu koma ngati mwana chimwira mulungu mulungu ngoona kuti no siziteka zimene zikufikire ndi umuvomereza kuti ambuye tinalakwa tinapangeza kuti tinaononge feyo chiberekero chathu tinaononge feyo mtupi mwatu ambuye mutichitire chifundo ndiponso kutero choncho ngoona kuti no mukhoza kutumikira ambuye loko mulibe mwana si chifukwaso kukhala kuti no tikulandira zomwe fe tinafisa ndichopweteka amainda abambo koma ndichilungama baibulo mafuro zona zakale zapita ndipo zakhaza tsopano sabana ndizoonera kuti no ngati umgaba uli kudzuko lapasi anakudula mkono anakuchotsa mwendo ndiye futi no zakale zapita zakhaza tsopano thupi lako la mkono umodzilo ndiye kuti lipita ubwera ndikubwerapo mkono sizili choncho kuti ino fori makhulupirira ndiye mwendo chobwerera sizili choncho chifoti ino munali kudzuko lapasi satana akugwiritsani ntchito ifo satana amagwiritsa ntchito mwankhanza kupeza kuti mzimayi akakupangitsa kuti zagula ndi azimuna 15 chifoti ngaona kuti ino satana amakumangitsa apangize ngati uli mwachimangirira kumagetsi munthu upeza kuti ino kumwa mowa mpaka na masiku masiku wiki yathunthu uli kumowa tiye kupeza kuti chani kumwina kwambo menya ndiwo anthu kumenya ndiwo kumenya ndiwo anthu kumenya ndi misi anthu kutenga misi kumenyera kumosa tekai ngoona zimakhaonera kuti no pali zimene zikupatsa mphamvu ndiye tili kumene kujaku anthu anati menya khulu anachotsa ndiye lero wakhulupirira usaganize kuti khulu libwere yafoti wakhulupirira akamati zakale zapita zakhaza tsopano akamva za moyo wa mkati wako kuna kuti no zakale zimene wamulurira yesu yesu akukhululukira ndipo akukhululukira uyamba moyo watsopano utsegula peji yatsopano ndiye mafuna ndira kuonana kuti no kutete kuti ndipo anthu ambiri amene angakhale lerolo tili kudziko lapansi amene atigwiritsira ntchito tinatengako matenda ndimafuna ndikuzionera kuti no sikuti no tonse amene tingachoke kudziko lapansi tili ndi matenda HIV tikabwera mwa mulungu mulungu atichititsa ayi ena atichiza futi mulungu palibe akhozomulamula mulungu timampempha mwachifuniro chake mwakukoma mtima wake atichitire ifeyo zoonana kuti kumvetsa chisoni anthu akuti ndapangatsagula rumiki wa healing mbwene nthawi kuti akuti tidzakuchiritsani nthawi imene nja deliverance nthawi imene njochiritsa anthu khati mulungu apangana naye kuti ambuye mubwera muchiritsa nthawi mulungu akhudza kuchiritsani mmamawa masana ngakhale madzulo malingana ndi pologamu yake malingana ndi temutebo yake mulungu amafuna ife tidzipange zimene afuna iyeyo osati ife tidzipange zimene osati iye adzipanga zimene ife tikufuna ndiye kuti noti si mulungu amene kuganizirani koma mulungu amafuna ife tidzichita zimene yakufuna ndiye tikuzikhala tinali kudziko lapansi natengako matenda haleluya tatengako matenda tabwera kwa yesu mkhristu mudzionera kuti no moyo wanuwo upulumuka ndipo moyo utapulumuka ngoonera kuti no inuyo musiyana ndi munthu wina samali matenda amene moyo wake sunapulumuke ngoti no wayenda kudziko lapansi ndi satana akamwalira akupita kuchilango pamene inuyo mumwaliraso ngakhale munthu winaso opanda matenda amwaliraso koma ubwino wa inuyo muli ndi matenda mumwalira matendawo koma mukamwalira moyo wanuwo ukapezeka malo a mtendere ndipo imfa sikutenga anthu amatenda okhaokha imfa sikutenga anthu oti no ngolumala imfa sikutenga anthu amale amasiye imfa sikutenga anthu amene amuna wamwalira kapena akaza wamwalira imfa ikutenga wina aliyense ooneka wamphamvu ooneka odwala ooneka mwana ooneka wamkulu olemera osauka opemphera osapemphera tonse amene tili pa ulendo koma nkhani ndi kuti kodi ulendo ndikuyenda moyo wathu uli bwanji ndiye tsiku lina paulo anafika malo ena kumene anakumanako ndi mbale ndani mbale feliki tikapita kubukhu la machitidwe atumwi 24:25 akufotokozako kumeneko kuona kuti no paulo anakumana ndi mbale feliki ndipo verse 25 ikulankhula ikuti ndipo pamene anafotokozera zachilungamo ndi chidziletso ndi chiweruzo chili mkudza Feliki anagwidwa ndi mantha nayankha Peter tsopano ndipo ndikaona nthawi ndidzakuitana iwe ndimafuna ndirankhonana kuti mawu awawa ndi mawu opsa kwambiri amafotokozera akuti Feliki anali mdindo anali munthu anali woweruza anali munthu odziwika bwino anali abwana munthu wa ulemu wake komano akuti atamva munthu wa Mulungu Paulo akulankhula mawu a Mulungu mosangana nkhope akulankhula mawu a Mulungu mosangana udindo akulankhula mawu a Mulungu osaona kuti ali ndalama chifukwa padziko pano ndalama munkhope za anthu mavalidwe anthu atisinditsa kuthenga koma Paulo amalalikira kuti Yesu Mkhristu opachikidwa aonekere osatula pakhoma osatovala pakhosi yake wapakolona koma Yesu opachikidwa pa mtanda aonekere ndipo akutino atalankhula za chilungamo atalankhula za chiletso atalankhula za chiweruzo akuti Feliki anamva ndi malankhula tsiku lina kunena kuti tenda likeno thenga wabwino mmene ulili Mulungu amadziwa kuti uthenga uwu ukakumana ndi moyo kuti sunalape pachitika spaki yaikulu kwambiri ndipo spaki imene iyi ipangitsa kuti munthu akhulupirire Mulungu kapena akane Mulungu ndipo akuti Paulo aliyankhula Feliki pokhala abwana anakhudzika mtima kwambiri ndipo anasowa mtendere ndipo akutino anamva guilt mkati mwake kungomva guilt kungomva usautsika kapena kukhudzika kapena kumva mantha sikulapa koma ndi stepe yoyamba kuti utengere kukulapa ngati weyo utamva kukhudzika mtima choncho ngati utamva kutsutsika choncho ndikubwera kwa Mulungu ndikuvomereza chimo lako koma kungomva kukhudzika mchifani tiripo anthu ambiri amene timakhudzika mwa Mulungu akabwera ayi kumazoona manjapu iayi umama kwakulusana amefereka ngopyera zina Mulungu akulankhula koma iweyo kuti bwanji potengawo fema Mulungu afunula akufora kuzoonea kutino ngati utamva mawu lero usaumitse mtima ngatitamva mawu lero tisaumitse mtima kodi ifeyo titamva mawu timapanga bwanji kungoni kukhudzika mamulungu akamalalikidwa kumagwa misonzi mamulungu akamalalikidwa kuika chikutulunkono pa chibwano mamulungu akamalalikidwa unakhala pa mpando ukakhala pansi mpando chikuma ugwire kuma usuntha kuimirira ukhala pansi kuimirira ukhala pansi sizikukwanira ngati sutenga stepe yakuvomereza kululwa mphulupulu zako ndikumuuza ambuye kuti bwerani muloyo mwaine mudziulamulira moyo wanga haleluya ndiye mawu Mulungu afuruzira kwaikike kwa munthu kufa kamodzi ndipo adafa bombo chiweruziro tena anthu dafotokozere tisangulula anthu kuti angubwera pa gulu pathu basi tidzivina mwanjira ina mupanga zinthu zeti ikhala kalabu monga mungadapanga kalabu ya mpira mungadapanga kalabu ya yufi ngoona kuti no mwapanga kalabuyo nkumati njiopemphera koma anthu simungwauza za mwini moyoyo anthuwo adzakatidzimuka moyo uno ukata kuna kuti nthawi yonse ija kuvina timavina kunse kucha zonse timapanga zija koma abale zoona zonse amatifotokozera zija kuti tipange sosidi kuti tipereke chiwombolo kuti tipezeona kuti no tiwinde zonse zija ndithu timangopanga ndi mafoto kuzionera kuti lo player utakhala odziwa mpira bwanji koma ngati kumati ukasewerasewera mpira kuti amanga thamanga obwizabwiza njumba ungachinyagola kolomwe iwe ndiwe player woyipa kwambiri ndipo uwena utulutsidwe chimene ndikulankhula nchonona kuti no Yesu amafoto kuzoti munthu adzapindulanji atapeza zinthu zonse kudziko lapasi koma nataya moyo wake iwe umatangwanika kwambiri ndi zinthu zosapatsa moyo timatangalidwa kwambiri ndachina kuteti magulu amayi atika magulu achani kukangalika mpaka mawu kusasa mabondo uchita kudilizika kumanu zono tinu mnyendo kupeso tinu mpaka uchita kufubika ndizi ndukufine kuteni mpaka mara mpaka kumata kusana mungu kwa kama kujiro panga nchegwe jibwe masuwa mpaka kujiro panga upajiro panga mandrongo kuma Yesu palibe kumvetsa chisoni ndi Yesu akuti nkuru nakuti no kuti
mumradze pindura chani ari pangazo seza mai kuguru chirosinda mahandi mumama face tauro adzapindura chani mungadzapindura chani masuti mwasinda mwasindazo mwatinga chibudu wamachabusa kumanga chika fidro kumanga chicheche chikuru chikongoletso pentavenda pindura again chani after zonsezi kati moyo wanu simumbatsa ambuye kumanda rusiribita ndalama kumanda wanhara ari kuveka ni uniform yanu kumambuye sizi kwakudza foro moyo makaruri manjaka yamwa mulungu ndipo garura apiro achoka padziko usana pindura yambuye amopitisa uchonongeko kati wona choka padziko uta pindura yambuye amopitisa mbali ya gwinoi amainda abambu mwe watu libanji ambu ya kudaliseni first and time ni nayo mazulano
kutipatama au amini kusokuwa nasa mbali